byari bimeze rero sa Bagumuy tuje du yaragerageje kugira utuntu twinshi tunezera abantu bari bahari muri ico kibanza ukuri kuvyo kugaragariza abakunzi bawe kubaha umwanya bakakubona urabona ho public abantu bose bari kora muri abasatbi ubona uyo yari B-face on the floor nawe cari inzira urabona yari vibe iryoshe cyane uyo ni B-face on the floor ari karamutsa abantu urabona abo bose byari ibintu bidasanzwe Yes, turashitse igitega aho ni muri stade ingoma urabona yuko satbi bari baje kumuhamagara aramusa abantu agira utujongre arabigyosha ibintu biragiye acanirira uko nuko byari bimeze aramutsa abantu abantu bari benshi cyane baguma bavuga ati satbi divide vyishi satbi yaragyohewe cyane ukuntu hari hameze mu ntara ya gitega ukuntu bamwakiriye ukuntu byari byifashe canke ukuntu bamwerese akayir yabo kuri satbi yari yagiye cyane arabandanya aja kugerageza kugaragaza kwifotoza abakameraman bari benshi ejo ndavuga ati reka tugerageze tubegereze dufata ino video tubabwire ikintu byari bimeze ku munsi w'itariki 26 inwe kuri stade intwa ingoma igitega yes ukuri ko byari bimeze rero sa Bagumuy tuje du yaragerageje kugira utuntu twinshi tunezera abantu bari bahari muri ico kibanza ukuri ko byemeze abakameraman bari benshi yaragerageje gukora ibintu byinshi ibi ni ibintu byiza uri umuririmbyi ubu murundi utegezwa kugegeza kugaragariza abakunzi bawe kubaha umwanya bakakubona urabona ho public abantu bose bari kora muri abasatbi ubona uyo yari B-face on the floor nawe cari inzira urabona yari vibe iryoshe cyane uyo ni B-face on the floor ari karamutsa abantu urabona abo bose byari ibintu bidasanzwe rwari urukundo rutari bwaboneke canke abaririmbyi bagerageje kugaragaza yuko nabo nyene bohuza abantu kandi bakaza mu rukundo kandi babicishije mu nkino uko niko byari bimeze twashimye kuja aho dushobora kumwigira satbi neza kugira ngo twereke ibya satbi ukuntu byari bimeze kuri uwo munsi w'itariki 26 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 kuri stade ingoma mu ntara ya gitega ni satbi yari kumwe na manager wiwe Kentby no manager amufasha ibintu byinshi cyane byerekeye umuziki twagerageje kugira ngo turonke image nziza canke turonke information ngo satbi urabona yari kora yaga nyine ari simple yicaye iruhande iwe hariho abandi abamenyesha makuru hariho abandi bakinyi baza gukina abo mukanya satbi araza kwambara jazz ariko byaratangaje abantu benshi kuko nitwigeze tubona jazz ahantu yayikuye rero ukuri ko byari bimeze turi cari mu ntara ya Gitega onye turejeje tugomba tuve kuri satbi rero tugomba tuve kuri satbi tukubone abandi bantu bari ngaho nyene mu ntara ya Gitega canke nk'aba abamenyesha makuru uwo ni belle nice belle nice n'uyo nyene nawe nyene yari afite igikombe categuriwe ekipe iza gusinda kuri ugo rukino ugo ari rukino rwiza cyane aho ubona belle nice yari irutse belle nice aragize vibe nice radio hewe ibintu biweze neza cyane oyi bel nice yaragerageje cyane kugerageza kugaragaza igikombe kugigaragariza abakinyi imbere y'abakinyi bamaze kucakira igikombe procedure z'urukino zisha ziba ziragiye gutangura nkuko ubibona baragerageje kupanga list ingene abakinyi baza gukina uyu ni mcompose yari yambaye amafime byaratangaje abantu benshi ni guti mcompose ashobora kwambara amafime uwo n'uwundi ni Gisa Steve niko bamwita uwo ni Gisa Steve nawe nyine yari yaje gukina mu rukino rw'abariri rurimo abaririmbyi eka n'abamenyesha makuru kandi twibukanye ko nawe nyine n'umuririmbyi akongera akaba yarakoreshejwe n'ibintu kuvyerekeye amakuru ubwo n'urukino rwatanguye muri stade nk'uko ubona rero urukino ruratanguye
muri jindi nabo bakuvugiye amavuta yitwa morex amavuta meza cyane yakabije amapine yitwa double life iba ndo mapine akamuzima bubiri ubuzima bubiri urutabizi ngo bataratoke gutuka hanyuma barakubereya ipate terekopine muremure yariya iyo ekipe
Equipe ya Alvin muraba na Real Madrid mutwari bikombe mu kurikiranya cyane muragihe. Bita kugira
cyane Robert.
Bita kugira kabagiye kwinjira.
Eh, atari ndo muzi. Arabuza.
Arabuza nakitwa kitewe.
Bakinnyi benshi barakinnye ba Lino G barakinnye ba Satsbi barakinnye ariko ngomba ndabere kukuntu Satsbi iyinjiye mu kibuga mukanya nababwiye ati iyi ni story ku bintu byerekeye Satsbi cyane cyane ibintu byamubaye ko Satsbi kuri stade ingoma mu gisagara cha Gitega aho reka rero tubereke ukuntu Satsbi yashoboye kwinjira aho ni muri vestiaire niko bavyita ku bantu bakurikirana inkiro canke umupira wi bariko baritegura iyo ari vestiaire y'abaririmbyi bagiye batandukanye wi aho hari hariho abaririmbyi bose b'abarundi benshi niho bari bari reka rero twinjire rero kuri Satsbi tumore neza na neza ariko tugarutse gatoyi kubona uyu yari numero 22 uyu numero 22 nawe nyene numukinyi yitwa Pax. Yes. Ariko turinjiye kugira ngo mubone ingene Satsbi yari ko aritegura. Nguriya Satsbi ari ko aritegura kugira ngo ashobore kuja mu kibuga. Uyu ni Kmars, uyu ni Starboy abo bose bari bashobye kuhashika. Urukino rwo ariko rurakurikirwa n'abantu benshi cyane. Uyu onye ni Kmars yari yazananye no mugenzi wiwe. Bari bajyuhe cyane. Byose byari bimeze neza cyane. Satsbi arinjiye mu kibuga. Satsbi yinjira n'imikwara myinshi. Satsbi yinjirana ikintu cyatangaje abarundi benshi ikintu cyatangaje abari bahari kugira ngo bakurikirane kuri ubwo rukino bashobambira ati Satsbi manza wambare uno mupira uwo mupira yari brand ndashobora kuvuga ati yari umupira w'abantu bakoresheje brand kugira ngo bashobore kugira publicity Satsbi agomba yinjire mu kibuga muri uno mwanya ariko aritegura kugira ngo yinjire mu kibuga baci bamuha amazi aramanza kwanza ari karaga niko bavyita mu kirundi kiciza c'est-à-dire que aritegura ikintu cyatangaje abantu benshi nuko agomba yinjire mu kibuga abantu bose bavuga ati Satsbi bikaba byatumye abantu benshi bavuga ati bino bintu Satsbi agomba kore biraza kutujyohera mu kibuga Satsbi yarakoze utujire twinshi mu kibuga natwo nyine ndaza kutubereka urabona yinjiye yajyohewe yinjiye ahindura Godio nico kintu cyatangaje abantu benshi Godio yari yambaye isizo yakinanye umupira yinjiye mu kibuga yaciye ahindura kwanza Godio urumva byari ndi bintu kabisa biryoshe kandi byatangaje abantu benshi ako nakantu benshi batabonye Satsbi yari yiteguye aho yaragomba yinjire mu kibuga aho yari kumwe n'undi mugenzi w'umumenyesha makuru kuko nababwiye ati abamenyesha makuru niho bari bari uyu ni ka boss for real ego nawe nyine yari agomba yinjire mu kibuga ibintu byari bimeze neza byari biryoshe cyane onye bamwita landsman ariko arabategura ingere urukino niwe aba bakurikirana inkino rero abari n'imvyi bari benshi abafana babo bari benshi urumva barabura naho bashobora guhagarara aho ni muri vestiaire uni star boy ariko afata video uwo ni landry promoter nawe nyine urabona ko yari ahishikiye reka tubandanye Satsbi arinjirira mu kibuga nguyo arinjiye muri tere Satsbi aragiye kugira ngo ashobore gukina urukino hingere rero murabe ibintu Satsbi yagiye gukora mu kibuga